kumanina zao. Ukicheza na huyu mzee, ukicheza na huyu mzee, na mimi najua kuna magavana ambao wamekula kumanina zao.
We are ready to die. I'm ready to take the bullet.
Allah. Allah.